Dugutigi, an mɛna ka dugu ni ɲini dɛ. Ee e ka dugu kulɛ yɛlɛma na an kun t'a kalama.
O yɛlɛma na jamana dugu ma.
Ne fɔmɛ an fɔmɛ na dugu ma koyi.
N ko
an kun bɛ Bamakɔ. A yɛrɛ aw aw kun b'a kalama an kun bɛ Ntɔgu sanfɛ. Ntɔgu waati. Kɔntu a banni na. A kɛra banni ye. Walayi. N'o tɛ 2,400,000 a banni na. Yɔrɔ a banni na.
A banna pewu.
A mɛna bana la.
A mɛna yɛrɛ ka bɔ. A jɔ sa.
A mɛna bana la. Mɔgɔ tɛ sa.
A condo de facela.
Tigi
toko awo. A e facela di.
Ah, ok, la dame fait pour moi, bien, mais c'est qui vous laisse là.
Mais abadi ne ko courage ta ta kura wore fe ne agila o ta ka di ni si buru sono de
dugu ngona
ambe ya e ba do
courage ta ka do wore ka wo fa na bani
ta o te bani
o ba bo ba bo
la la ngai yere be sikina no courage de koi
courage de koi
o me ne na le
mai dugu sono ka sikina an yere sikina kana dugu la
na
ni kile fela ka dugu la
ya mo to la
e mo to
la e kile te do ala vilo
dugu ti ya
kile ta la ferent ala
wala ni sisan dugu de mbe gugu dani casque de
casque o fa na kan
o bɛ kasike
bɛ sɔrɔ. N y'a mɛn ko mɛkanisiyɛn fɔ i ma sɔrɔ aw ka dugu la yan fɔlɔ yɔrɔ.
A bɛ yan.
Ɔ fɔlɔ kɛra sibiri dɛngɛni. Ee kati ne b'u makan co kɔfɛ. Taa ɲini kana tɔɔrɔ dɛ.
Ka dugu wuli ka don so kɔnɔ.
inna
lillahi wa inna ilayhi raji'un dugutigi yɛrɛ mun de fɔ ne ye
hey dugutigi ne min ka kuma mɛn koyi ne hakili kun taara wallahi ne kɔni m'a mɛn
dugutigi an ma ye dɛ an kɔni y'a mɛn k'a taara i fan fɛ
an kɔni y'a to bila foyi ɲini na k'aw ye mɛ n'a fɔra ko ka taa sɛ dɔ minɛ k'o faga b'o ye o dugutigi
kankɔrɔ sigi cɛ n'o dɛ dugutigi ka kankɔrɔ sigi
a bɛ sɔrɔ ka dugu fiyɛ la
a ye bilankɛ ma an t'a fɛ ɲini
dugutigi e yɛrɛ bi bilankɛ fɛ a bilankɛ fɛ dɛ
marifatigi
marifatigi ka ko ma
nɔgɔ dɛ a ye ma foyi fɔ
I ko kɛmɛ sa. K'i ka dugu muso tɔw fara ɲɔgɔn kan. K'i ka f'u ye ko an ma di donnen dugu la dɛ. Aw ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan aw ka don so.
Aw ka nin yɔrɔ dugu wa.
An ka taa ne kɔtɔ dugu la an ka taa joona. Ayi e a ɲa an fɛ aw donna ne ka koko de fɛ.
Ɔ e da da yɛrɛ ma.
Dugutigi y'a kɛ.
E ko ne yɛrɛ ka bitigi la taga ne bɔ.
Salati y'a jɔ.
Ala ka jɔ sabati ka banba ka wurude.
Dugutigi.
A bɛ mun na.
An bɛ balibu kala na.
Ee hali tibini kɔrɔ kala aw bɛɛ to yen. Amadi donna dugu kɔnɔ. Ee kamalifi.
Awɔ an ka
taa.
I'm going to go to the house.
N'a ma ye dɔ bɛ bɔ e kun dama na.
I am sick.
I'm not going to do it. Do it.
I want to go to the water.
I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the water. I want to go to the